lweni igama lam ndingu akhona kule ividiyo ke sinikwe uhlakahlaka lwemigca edibeneyo ngendlela nje ezahlukeneyo ezenza onxantathu into esizawuyenza ke kule ividiyo kukuba sifumane umlinganiselo wale kona into esizawuyenza kukuthi masizame ukufumana umlinganiso wale kona njengoba uzibonile zikona zininzi le sizawuyibiza ke u-x ndiyakukhuthaza ke ukuthi ukumisa ividiyo uzame uzenzela le ngxaki ngokwakho ecaleni xa usowufumene ke ngoku impendulo ungajonga ke ngoku nalapho uqinisekisa uyabona ke ngoku zininzi iindlela zokuyenza yinto enikisa umdla leyo masithi ke ngoku uqala apha ekhohlo sino-100 ono-21 uthi ke ngoku le kona le kweli cala iyahambisana nale ikona zitsho ke ngoku xa zidityanisiwe zenze u-180 ke linani le likanxantathu iza kuba ke ngoku u-180 uthabathe u-121 iyafana ke no-80 uthabathe u-21 ngu-60 angu-59 uba ngu-59 sibhale ikona yethu uba ngu-59 xa kuinto ke kusithiwa i-supplementary kudityaniswa iinto ezimbini zitsho zikhuphe loo nto ziyikhuphayo ngoku siyabona ngoba sine-engile ezimbini zalo nxantathu sifuna i-engile ke ngoku yesithathu eza kutsho yenze u-180 singathi ke ngoku le kona masiyibeke uphawu lombuzo siyazi uba u-59 umdibanise no-29 udibanise nalo mbuzo eli phawu lombuzo ifuneke ke ngozilingane no-120 no-180 uba uthabatha ke u-59 no-29 sithi ke ngoku uphawu lombuzo ulingana no-180 uthabathe u-59 uthabathe u-29 sithi u-180 uthabathe u-59 uthabathe u-29 sithi u-108 uthabathe u-59 ngu-121 uthabathe u-29 masithabathe ke ngoku 20 sawushika no-101 size ke ngozithabathe omnye u-9 sawushika ke ngoku no-92 ngu-92 degrees ikona yethu uyabona ke ngoku apho ke uba ngu-92 degrees le kona ke ngoku ixwesileyo okanye ichasileyo izawuba ngu nayo ngu-92 ngoba zimelene ziyalingana ngoke ngoku masijonge apha kulo unxantathu masijonge kulo unxantathu ukhumbule ukuba imigca eveli iikona ezi-vertical ziyalingana sinamacala amabini ke ngoku sifuna eli lesithathu akukhona esidingo kusoba sibale kakhulu ngoba sinecala sinamacala amabini bese siwenzile ke la macala omabini lo 29 nalo 92 yile besigqibo yenza kulo nxantathu wethu enye ke ngoku izawuba ngu-108 uthabathe u-92 uthabathe u-29 sawutsho ke ngoku sifumane u-59 yile mpendulo bese siyifumene ezikona ke ngoku ziyafana ithetha uba ke ngoku lo kona yethu yesithathu iza kuba ngu-59 ngoba bese siyenzile iqwalasela kakuhle uba le kona yethu izawuba ngu-59 degrees ukhumbule ukuba sibala ngee-degrees ke apha size ke ngoku uyabona lo 59 umfumene ngokuba uthabathe u-29 no-92 ukuba ke ngoku le ikona ngu-59 degrees nalena ke ngoku izawuba ngu-59 degrees ngoba ezikona zimelene zi-vertical ngesingesi zininzi ke indlela obonouyenza ngayo le ngxaki ngowuvele wathi nje ngokukhawuleza okay mandizama uyicima siqalele kwakho siqalele ecaleni zininzi iindlela zoyibala le ngxaki eyona ndlela ikhawulezileyo ko ubonouvele uthi le u-121 ke le engile ka-121 yi-engile eyongezelelweyo okanye ingaphandle. Besizawufumana ke ngoku u-29 ongaphakathi. Bese siyenzile ke loo nto, kodwa ndizayiphinda ukuqinisekisa. So ke ngoku simnikiwe u-29 no-121. Masithi ke ngoku le kona yethu, sifuna le kona yethu apha. Sawa, so, 121 uthabathe u-29 izaba ngu-92. Uba ngu-92 ke le ndithetha uba nale izaba ngu-92. Uba le ngu-x ithetha uba nale ikona izaba ngu-x ngoba zimelene. Uthi x umdibanise no-92 umdibanise no-29 lingana no-180. Sithi ke ngoku x udibanise 92 umdibanise no-29 ngu-121. Sithi ke ngoku ngulobe sesinayo phaya kula engile yethu eyongezeleleyo. Sithi loo nto ke ngoku izawutsho ilingane no-180. Size ke ngoku sithi u-x ulingana no-59. Kulapho ke ngoku uthabathe u-121 ku-180. Sitsho ilingane ke ngoku no-59. Ukhumbule ukuba zininzi iindlela zokuyenza le nto, kodwa impendulo yakho fanele ibe yimpendulo eyamkelekileyo. Sibe sigqibile.